time. Come on, just snap, snap, snap your fingers for me. Sit tight, I'm gonna need you to keep time. Come on, just snap, snap, snap your. Sit tight, I'm gonna need you to keep time. Come on, just snap, snap, snap your fingers for me. Good, good, now we're making some progress. Come on, just tap, tap, tap your. And I believe this may call for a proper introduction. Well, don't you see? I'm the narrator, and she's just as wrong. On that on another page, and I believe there's a pause. No, wait, wait, dear studio audience, I've an announcement to make. It seems the artists these days are not who you think, so we'll pick back up on that on another page. There's a pause. No, wait, wait, dear studio audience, I've an announcement to make. Artists these days are not who you think, so we'll pick back up on that on another page. And I believe this may call for a proper introduction. Don't you see? I'm the narrator and this is just the prologue. Don't you see? I'm the narrator and this is just the prologue. And I believe
da 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 da
of love.